OYPO Hawaii na mai e hanai mai ka honua. I laila hoʻi au e ʻike ai i nā wai mahana o hakalaua me hi lawe. He aloha, he aloha, ka aina o umi nani moha. He aloha, waipi o pā ea ea. Ana ka hele ana na wai wai loa, o mai ma ka wai nui ko i awe me alakahi. E au mai ana i lalakea, ma e ele kukina wi ka wai olu olu. He aloha, he aloha, ka aina o umi aliloha. He aloha, waipi o pā ea ea. He aloha, ka aina o umi aliloha.